radio umurisho mudukurikiri kibiriraho kuri we zitatu akaburungu abese Montreal akaburungu airtime akaburungu pro uyu ni wa mwanya mumenyere w'ikiganiro goniki muri benshi mwadusaze kuremesha igice kigira kabiri cikiyago twaremesheje kuwa 17 gitugutu umwaka weze wa 2021 ariko ntivyadukundi ico gihe bitavuye kukubagabira ariko murazi uko ibigora bagaba imbabazi nimwe muzitanga uyu munsi niho dushoboye gusubira kuronka abatumire bacu Bob Ruguri kamwe na Leonidas Hatungimana kugira ngo bagaruke kukungene babona ubutegetsi bwa president Ndayishimiye Kumbure hari n'ivyo twebwe dushobora kuba tutabona canke tudatahura neza reka ndabakiremereye kuri Bob Rugurika n'umuyobozi wa Radio RPA azwi nk'umwe mu bamenyesha makuru bakunze gutohoza makuru bagatako bakayaronka Bob mwiriwe nakaze kuri Radio Umurisho
mwiriwe arkade ndaragushimiye no kugutumire ndamutsa mugenzanje Leonidas n'abandi bose kumbure tuza gusangira ikiyago muri kino kiganiro
Leonidas ndamutsa Bob nanje ndakuramutsa munyu
Amahoro neza cyane Bob ndakuramukije nawe ya Rekade ndaramukije nabo bose baza kutwumviriza
Amahoro cyane Leonidas murongoye umugambwe PPD Grijambo umunyamaba umunako umugumyabanga yahoze mu nzego zo hejuru aho hambere nikangire nti Grijambo
niteka kandi ubifate nkankamo
Murakoze muhinga bw'izuma ndiko mfashwa na Ado nanje ndi Arcade Havyarimana kaze mwese reka mere kwa Bob Rugurika igihe muheruka ngaha ico gihe navuze aho imbere hari muri gitugutu mwatubwira yuko ubwicanyi mu Burundi buhari kandi ku rugero ruteye ubwoba ibiharuro mwaduha vyari abantu barenga 90 bishwe mu kiringo c'amezi ane gusa ico gihe mwabwira abarundi muti ntibasamare ntimusamare ubwicanyi uriko burarangira bega Bob uyu munsi niko biri mbega ubwicanyi bwarabandanije babukora harawo mwoba muzi n'ukungene kumbure babukora kumbure no kumviza Bob
murakoze Arcade ariko nagomba kusubira kandi kubishimangira ko ndabishimangire ko nongere ndabisubiye naravuze yuko ibintu by'ubwicanyi ibintu by'ubusuma ibintu byo gutoteza abarundi nibiriko birahagarara kuri no ntwaro ya CNDD-FDD nibiriko birahagarara ngo nuko ngo hatwara Evariste Ndayishimiye kubera muri bose nta numwe afise uburenganzira bwo kubihagarika kuko nivyo ubutegetsi bwabo bwubakiyeko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ubonye hariho n'ibindi bigenda biramenyekana uko iminsi igenda uko igihe kigenda amakuru murabizi ngene agenda arasohoka burya hari ayandi makuru kumbure aruta ibindi byose duhora tumenya tuzogenda turaronka uko iminsi igenda nagenda babwire ko ibintu bigenda bigaragara ko ibintu bizogenda bisa nabi kuri icyo kibazo rero nagomba kubabwira yuko ubwicanyi burabandanya mushima ibiharuro turabivuga uravuze ibiharuro twari twatanze cyo gihe muri uyu mwaka murabona ko turi mu ntango y'umwaka w'2022 mu mwaka umwe w'2021 uwo mwaka wose Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yaramutwa u Burundi uretse ayandi mashyirahamwe ivyo yatohoje iradio RPA yonyine yashoboye kumenya abantu bishwe kandi bishwe kumvo ubona ko zidasobanutse atarubugizi bwa nabi ngo bw'ubusuma ngo nibiki abantu ubona ko bicwa kumvo zijanye n'ibintu bya politike bicwa n'ibyo bintu by'imbonera kure RPA yonyine yashoboye kumenya abantu 358 aho rero mwibuke yuko abo nukuvuga ko nibo tumenya bisigura ko tutamenya bose bisigura rero ko iki gitigiri cy'358 cy'abarundi batowe ibiziga bishwe abanizwe ibiziga bitogwa ahantu bitamenyekanye twashoboye kumenya 358 ibyo rero mwumve yuko biri munsi kure niyo y'ibiba mu gihugu cyose murumva ko birabandanye
ababikora murabazi barazwe
abikora ababikora ni babandi arcade ababikora ni babandi ninje nabantu bakorera leta ya CNDD-FDD kubera reka ndabahe ikintu giteye ubwoba kandi abarundi bose bashaka bakazofatirako kugira buja butegetse umunsi n'umunsi babushengeze babyitwarire mwe mwiyumvire leta ishobora gusohora itegeko ikasohora itegeko ivuga ati muntu urongoye intara muntu urongoye komine muntu urongoye zone ikiziga cyose cy'umuntu uzobona mu ikomini wawe muri zone wawe ku mutumbi wawe utegetswe guca ugifubisha mu masaha tarenze 2-5-6 mwebwe mwumvirize ibyo bintu nukuvuga iki ibyo bintu nukuvuga yuko ni couverture de la criminalité y'ubutegetsi nukuvuga ko ubutegetsi buriko burakingira ikibaba ubwicanyi uti gute nukuvuga ko nta numwe atazi yuko ku isi yose umuntu wese atowe ahantu ari kwa muganga ari mu ibarabara gisanganya ari ahantu hose hatowe ikiziga cy'umuntu isi yose ikintu cya mbere bakora bahamagara polisi bagahamagara abaganga bagahamagara bakagira amatoza kugira babanze bamenye uwo muntu umwidondoro wiwe uwariwe none urumva ko leta ya CNDD-FDD nivyo yakuyeho yavuze ati muntu uzobona ikiziga cy'ufuba muhora muvyumva mu maradiyo twirirwa turavuga tuti hariya abanyagihugu barivugira bakanabivuga ko hari ikiziga ibiziga bibiri batoje biboshe imugongo biboye amaboko imugongo banizwe imigozi mu mwizosi ariko yuko abajeje intwaro bace bategeka yuko gifubwa nukuvuga yuko uno munsi hariho imiryango myinshi irikirabura abantu batazigera bamenya ibyababo batazigera bamenya ababo iyo bagiye benshi muhora muvyumva uno munsi hari abantu mu Burundi babura abantu ariko kubera ko batabonye ibiziga batabonye ababo babashingura niteka babwirwa ngo buryo usanga yarahunze ngo buryo usanga yagiye mu migwi igwana niko ubutegetsi buca buvuga murumva rero yuko ivyo bintu bikogwa n'abantu nyene baba batumwe n'ubutegetsi kuko nta numwe atabizi mwirirwa murumva abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na CNDD-FDD bicwa uno munsi hari ibintu biteye ubwoba nizere ko ivyo bintu n'ukuri tuzosanga atari ivyo hari n'ivyo twumva bavuga baterege iruhande y'abicwa bazira ivyo vya politike boba ngo hariho n'abantu mu butegetsi nyene boba bari muri vya bindi by'urudandazwa rw'ibihimba vy'abantu ivyo navyo nta numwe atazi ko hirya no hino hari ahantu duhora tuvyumva ivyo rero ntavyo nteba kuko nta mapreve nta vyemezo ndabironkera ariko ababitubwiye n'abantu bari hanye nyene i Bujumbura mu butegetsi kandi batubwiye bati ntubikurikirane cyane ati ivyo bintu hano biriko biravugwa n'abantu ubona ko badashaka kudoma ko urutoki ku mazina kubera urazi kameme abantu bari Burundi bari mu bwoba benshi baragira bati inkuru no itanga umunsi yo menyekana kwa je nayitanze no bapfuye ariko ivyo byose turiko turarondera
murakoze ego murakoze ndagaruka gato kumbure kugira ngo ucimangire kuri ico cubwicanye muce mutubwira wa mukenyuro n'ubukoreshwa nimba ukihari rya pereza rya gisirikare ko reka manze nje kwa Hatungimana Hatungimana namwe nka Bob muri ngaha muri ti reka nshime ibintu bibiri ni gihe mwari ngaha mu kiganiro ico gihe muri gitugutu muti reka nshime ibintu bibiri ku butegetsi bwa president ayishimiye aho yaramajambo ashikiriza ashobora gutera ubwoba bamwe kumbure bagahesha mu byo baba bariko baronona muti cha kabiri ni inyifato ya president ayishimiye kumuhisi president Buyoya uyu munsi none aho bahari ibindi mukenguruka canke amakenga agumara amakenga ko nkuko mwabivuze ko president neva tari konte bloke kumajambo n'ubu aguma avuga nuko wenshi usanga ariko arivuguruza bigatera amakenga n'umwe heburo bamwe kumbure nke kariho abandi bishobora kuba bihumuriza hatunga imana
urakoze n'ubu ntabwo aragira ntabwo araba konte bloke bandanya avuga nagira mvuge ko hari utuntu tubiri hari amajambo hari ibintu bibiri aheruka gushikiriza byanjyoheye cyane yongera kuri ibyo bindi icya mbere nuko aheruka kwemanga ko hariho abanyuruzwa mu Burundi bakabugwa irengero kandi ko mu babanyuruza harimwo abakorera inzego z'igihugu nabye si konte bloke nimba ryaramwiyase niwe biraba ibyo ari byo byose iyo yari aribuze irindi jambo yavuze ryankoze ku mutima nuko mu kiganira ahantu yari kwaraganiriza abantu yavuze ati mengo hari mu bintu byanye n'amasengesho mbere vuga ati ndashima gose nyakubaha mushikiranganje wa mbere bunyoni arengi yome ni wewe iyo utabaho je u Burundi mu bisanzwe yagombye kuvuga ati ntabwo mba nshoboye no gutwara ni wewe ati nibyo abantu bagiye barakuvuga nabi baza kukurega iwanje bagira gute ati mugabo nagira ndabamenyeshe nawe ubyumvireho ndakwemera urakora ukora neza izo bintu bibiri birakwiye kugira ngo umuntu amenye urumva tere menye neva mukuru w'igihugu uwariwe ahageze mu byo kurongora Burundi no kuvuga nuko umuntu yoza ararindira buke simvuge ngo hari bamushuse ku kizigizigi cyangwa ibiti n'ibiti mugabo ibyo ari byo byose agenda wenyine yiyerekana wariwe icashoboye ahubwo yerekana ndavuge n'ugishoboye mu kibanza ciwe wariwe
none hajya rero ubuga ko nukwari gutinya ubunyoni nukumwemera nukumukenguruka hajya
ibyo ari byo byose nibaza yuko abahora bajya kurega bunyoni bamuvuga kwibi na biriya ngira ngo barumvise ijambo ubu rero ntihagira uzosubira gutandukanya bunyoni na neve namwega abamenyesha amakuru
ibyo ni byo mushima amakenga na
amakenga ni yayandi
bandanya bitera amakenga nka bamwe ba
amakenga ni bya bindi by'uko gushika uyu munsi nta kintu na kimwe n'ubusa n'igiharuro ariko nta kintu na kimwe mbona umukuru w'igihugu novuga ngo kuvaja ku butegetsi yazanye nk'ihinduka cyangwa yazanye nk'ikintu kigiye kuzanira ineza igaragara ku Barundi no kuvuga nuwo ngaho nuw'amajambo mbuga muri ayo majambo icyiza kirimo nuko atinda rimwe ugasanga ukuri kwa mucyorotse yakuvuze mugaba hasigaye ibindi aravuga karyohera abantu akabesha abantu akagira gute ariko ntagira ikintu cy'ukuri ashobora gushika nuko ntagira amakenga aracari yayandi mbuga nti ntacyo niteze kizima ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye
murakoze ngira kumbure aha uciye wishyura ikibazo hari ikibazo cari ca nari narose ba mayimeje kuronka mu mwanya bari bamwe ngo ndabature cari kijanye na imigenderanire hagati ya Perezida Ndayishimiye na Alain Guillaume Bunyoni bamwe bate ahubwo Ndayishimiye agira kure Bunyoni vuba bwango ati kiretse no kumukura azocapfungwa ngo hama mu mugambwe bagira bashireho izindi nzego ngo umugambwe uramutswe na Sylvestre ngiraho mbwiye mwishuye sinzi ko ari cyo murenza ko
muntuzeye abu burunganwe gubu muntuzeye mu majambo akoresha ubu baca bavuga ngo indoto.com
murakoze Bob Rugurika tubandane kuri ico mwari mwavuze j'ubwicanyi bwa ya wa mukenyuro mwatubwira mu nyuma twaronse umutumire Pacifique Nyazo yarabishimangiye kuri uwo mukenyuro w'iperereza rya gisirikare uno munsi uko ariryo rikora muti rikorana n'iperereza ryo mu mugambwe n'ubu babandi baracari imbere nibo bakiboneka cyane ayo maperereza izo nzego zibiri
reka ndakubwire izo nzego zibiri ziracariho urumva abarundi bagowe uti gute mu minsi yahera hariho akagwi ko mu iperereza ni kamwe twara twumva ba kazungu ba nkoroka abandi batia ba jodase kandi ko kagwi abo ba museremu niko kica abarundi niko kaja manama yingene abantu bo kwicwa none urumva ubu kuberako mu mugambwe SNDFDD bahiganwa muri byinshi urumva hari abahiganwa mu kwiba bagahiganwa mu kutoteza bagahiganwa mu kuzuruma bagahiganwa no muri ayo masoko babakuramo amamiliyari n'amamiliyari uno munsi naho hageze aho bahiganirwa mu bwicanyi muti gute nuwo mugwi rero uvutse bashinde mushasha uwo rero washinzwe ubukuri ndayishimiye kuberako harabagira bati kuko hari kintu ngiyasubira ko kugira nsigure ico kintu harabantu bibaza ngo mu mugambwe SNDFDD ngo hari ukutumvikana hagati ngo yandayishimiye nk'ibinyenyeje kubaza ngo nabunyonyi nagira ndakubwira abarundi ndabinginze ivyo bintu nitureke kuguma tuvyumva gucyo ngo dutwarire hejuru muri urya mugambwe nta kutumvikana kuhari hagati y'uyu n'uriya hariho kutumvikana guhagaze kukungene basahura amahera umwe agira ati eba jewe nije nsahura ajya amamiliyari yo muri banko uwundi akagira ati nandi tundekera nsahure biriya byo muri regides uwundi agaca agira ati je rero nimuce mundekera biriya byo muri sosimo kugira maze mfate isukari yose ndayikubite hanze ndayishyire mu mifuka ngiruko nanze ndakeneye abandi bati eba genda hariya muri kojeriko mwarutseho kojeriko bareko barayidandaza namwe giruko ayo niyo matati ahari nta matati ahagaze kuri kazoza k'igihugu ahari
aho nyine lekutukira ko ngaho nyine nibiturire nka sogo wiwe ndayishimiye twumva umengo agiye ntagiye kwihanganira abagi biturire ariko abandi bati no guhuma amaso amakungu bandaniza ngaho Bob makuru ufise ho bahari uko ndayishimiye yo bariko aragwana n'abagi giturire bagasesagura amatungo ya leta canke afungurira ku masahana bi
Arkad jewe nagira nsavura ariko nibutse ko umumeje makuru uri kamwarimu abaza ivyazi ariko reka nakubwira ndayishimiye amaze agiye gukwiza imyaka ibiri ku butegetsi rega barundi sinzi ko mwumva icyari cyo imyaka ibiri none imyaka ibiri abarundi turashobora kwemera twigire ababura bwenge tureke umuntu agume avuga ya mvugo imyaka ibiri itatu ine itanu atagikorwa tubona none mwe mwumva ibyo byose bari biki nagira ndakubwire yuko imbere yuko nza kuri iki bintu by'ibiturire no gusahura amatungo y'igihugu rega niho binahagarariye ujya mu gwi w'abicanye rero twigeze kuvuga mu kiganiro cya mbere ugizwe n'akagwi k'abantu bo mu mugambwe n'akandi kagwi k'abantu bo mu gisoda icyo bita muri serivisi ya G2 no kuvuga umugwi ujeje iperereza ry'igisoda murakoze ko pacifique yabisiguye neza narigeze kubyumva nivyo arabizije reka ndakubwiye ujya mu gwi n'ubu uriho nirindi iperereza bashizeho riyoboka ndayishimiye na pime niyo ngabo hamwe na reveriano ndi kuri umukuru w'umugambi no kuvuga iki bobo baharura yuko ririya perereza ryamyeho kuva kera bobo muri bo babona umengo rikorera cyane bunyoni rigakorera cyane banda kugarika kubera urabona nibo bari basanzwe bariho kuva ku munsi nkuru nziza rero aba bariko barahaza no musi gutwara umugambwe ba reverie nabo bagira bati nanje ndakeneye iperereza rizonkorera ibyo nshatse nkeneye wo nica nzobatuma nkeneye wo mfata nzobatuma rumva nuko rero niyo makuba barundi turimo muti gute rero ujya ngugwi n'ubu urabandanya ukora reka ronda bahataro rero kibintu byibitera soni ibara y'ibintu byabaye muri ayo matatu yabo iyo migwi ibiri urumva ari umugwi urongowe w'igisoda urongowe n'igisoda icyo gihe wari urongowe n'uwitwa Musaba Colonel Musaba mugabo musi yiwe niwe yatwara G2 mu gisoda musi yiwe akaba umwajida bita imbari Bradog bamutaza Bradog bengo ndayishimiye Onesfor alo uwo rero arafise musi yiwe umugwi w'abasoda bashika umunani ni munani n'undi musivile umu informateur bagaca baba nka cumi muntu uzeye mu mugambwe SNDFDD hari ugwi urongowe nuri ya muntu nababwiye ni wajejwe n'ubutunzi bwa Sende DFDD ni umuntu bita ngo Honorable Lazaro nyimba ari mvuye kure nimvuye kure cyangwa namvukiye nimvuye kuri umembe
mvuye kure
nagenda babwiye nawe rero acafista agacagira umugwi wa wimbonera kure n'abakozi bo mu mugambwe n'ahamwe n'abashoferi bashika ku 10 abo rero nibo bakorera hamwe abo rero mumve neza uwo mugwi w'abantu 10 bo mu mugambwe 10 bo mu iperereza rya gisirikare barakorera hamwe abo rero baha raporo umukuru w'igisoda prime Niyongabo hamwe na no mu mugambwe bakabiha Reveriano Ndikuriyo Reveriano rero arabibwira president ayishimiye kuko ushima nk'imodoka ngenda babwiza ukuri abo bantu bo mu mugambwe bakoresha ijya kunoba abantu bakabica n'imodoka yahora itwara nyene Evariste ndayishimiye ari umukuru w'umugambwe Sende DFDD akiri secretary general w'umugambwe gusa barayihindagura ama plaque uwo mugwi rero ngenda babwire niwo umaze igihe wica abantu kuva mu kwezi kwa gatanu ku 2021 uwo mugwi waratikije abantu bose muzi twavuze babuca ibirengero abasenere bishwe abasoda bafashwe abantu abo bantu nibo babikora ariko ibisigura ko rya perereza rya bamuserere mu gicaye nabo rirafisa bo riguma rino bangura buhoro buhoro bamwe bakica bamwe bakaboreza igufa abandi bakaburwa irengero ariko rero harabaye ikintu ngenda babwiye cy'ubugwiza atunga no nibazaho no mwita umugwiza atunga yaradwi cyane hagi Bujumbura umengo bambwiye ko ava mu ntara ya Kayanza je sinzi uwo bita Baleze umengo ni Baleze uwo muntu mara mumvise no muri ndonde za Pacifique yaramurangishije kenshi RPA yaramuvuze ko baravuga ko yabuzwe irengero uwo muntu nagenda babwira makuru mfise afi n'umuntu yari umunywanyi wa Sende DFDD hanyuma yari no mugwiza atunga muri babandi bama bariko bararondera amasoko hanyuma agakorana kandi n'undi mugwiza atunga w'umugwi mu bihugu by'abarabu aba hajya ibujumbura allo ndabikuye muri abo bantu baba Sende DFDD nyene bo mu iperereza niyo babitubwiye baratubwiye yuko iperereza ry'igisoda yaragiye umengo hari mu 18 cyangwa ku 7 umwaka uheze umengo cyangwa ku 9 nuko ntafisaho navyanditse ariko ivyo ntacyo uwo mugwiza atunga yitwa Baleze baramutora mu bunywero buzwi hajya ibujumbura bwitwa Calvados atorwa n'uwo musirikare yitwa Bradov batadira Bradov ni ajida major aramutora kwara hanyuma abantu inshuti z'uwo Baleze inshuti z'abo bantu bakorana abo bagwiza atunga bakorana n'uwo Baleze nawe ubize amakuru yuko baba baragiye bagira bati hano nta wundi abazwi ibyo bintu reka turondere Museremu komiseri Museremu atwara iperereza ryo hagati mu gihugu baragenda bati n'ukuri baguha ibitagira uko bingana n'ukuri narumvise ko hariho n'amahera bumvikanye kandi atari make sindayavuga ku mvo zimwe zimwe hama Salamu yumva ko kanoti ni ko mucika ngo acaragenda ubwo yaragenda atazamba yagenda kurondera ba bandi rero babicanye bashashe ati ndabasazi umuntu wese azi ko yafashe Baleze eban amuzana ubunyenye amakuru na ronze kubera ayo matata ari hagati yabo kubera ko bazi yuko muri ngo hari abahora bajya amahera kugira barekuza abantu canke bakanabatwara kugira ibi nibi nibi numvise amakuru yuko wa mu ajida major w'umusoda wo mu iperereza yaciye atanga itegeko ryuko uwo mugwiza atunga yicwa nagenda babwiye yuko amakuru dufise nuko yishwe naho tutabona ikiziga yaciye nagenda babwiye yuko kuva ico gihe umuryango w'uwo mugwiza atunga Baleze waragiye mu iperereza hose waragiye mu busho bwose igihugu cyose nta muntu w'umutegetsi wo muri Sende DFDD batashikiriye kubera uwo Baleze yari umusende DFDD umukenyezi wiwe narumvise kumengo yoba ari mu bacamanza hagi Burundi baragiye ahantu hose basaba bati nimutubwire icyo twokora uwo muntu n'ukuri tumubona uwacu ni umwacu ntazi barabahebuje ngo inyishu ya nyuma bamuhaye bamubariye ati ntegira ahantu namuzosubira gutonda ubaza ujya muntu ati genda muhira utekane nibyaba ngombwa tuzokubwira ibyiwe urumva haheze amezi atandatu mwumvirize ibintu abarundi babayemo umuntu gito ko ari umugumya abantu umuntu ari umukozi wa leta akomeye umucamanza umunyo umugabo wiwe yarugumya banga w'umugwiza tonga mugabo numvise yuko muri byo bintu byo yakora byo by'amafere hari kintu bo barapfuye mengo nabantu bo muri CNDD-FDD naravyumvise ndareka ndabivuge hari umuntu uno munsi niwe ajejwe ubuzima bwa ndayishimiye w'umukoronel mengo sinzi ko triomfasha kamunyibutsa n'umukoronel nibyo abangomba ndaza kumwibuka muri kino kiganiro niwe ajejwe umutekano wa perezida bimwe byita la sécurité yo kwa perezida donc niwe rero afise icyo yapfuye n'uyu mugwiza atunga balaise niwe yoba yararungitse abantu kuja gutora uyu mugwiza atunga munyuma baja kumwica hanyuma rero icyabaye n'igiki haci haba kunyinyurana musere murumva yamba yarasinzi ko yari yamaze kuyashira ku mufuko cyangwa batari bwayamuwe acararahira nawe arasararenga urumva biraduga hejuru abategetsi baragwana kubera iyo ka ubu rero cyace kiba muzere mukameme yarashoboye gushyira mu munyoro mugasho wa mu ajida major yategeka ko bareze yicwa mugabo nawe mwogenda muri dosiye yiwe uno munsi nimuzosa handitswe ko ari akize do meurtre d'assassinat y'umuntu yitwa Barese oya burya sindi bindi bacira barafutanganya bakandika canke usanga afunzwe atari dosiye afite kuko ibyo dukurikirana uwo muntu ntarigera arengutswa imbere y'abacamanza uwo muntu afungiwe umengo mwitwa sinzi wari yambwiye ko aheruka gutwarwa mu mpimba mugabo ni ibintu urumva rero nuko nashatse kukubwira yuko umugambi wo kwicura abandanya kandi nagira rero urabona ko ndayishimiye ejo bundi aheruka kugirisha ibindi bikorane bambe muri abantu barumvise ko yasubiye kurahira ngo n'ukuri ngo abantu ntibasubire kwicwa ngo ibiki mwarabyumvise nagira ndababwire kumure tuzobigaruka ko no hanyuma uno munsi nta madetaye dukeneye gutanga hano mugabo nagira ndababwire kuva kijya gihe abivuze muri uku kwezi kwa mbere nagira ndababwire ko hajya mu iperereza agiwe baramaze kwica abantu barenga batandatu abo jewe maze kubwirwa bikigwa hajya kandi nagira ndababwire abo ba museremu bandayishimiye nabo bose ujya muntu nimba ari general il defense abarurema atwara documentation barafashe muri kijya kigo cya documentation kiri kuri cathedrale bashirayo umuhungu yitwa Edgar n'ukuri abamuzi barambari bati n'umuntu urumogi gwarangije anywa ibintu by'ibiyayura mutwanywa ama essence mu bitambara hamwe n'undi mu police nyene abayo abo bantu nagenda babwiye yuko baba muri rukinya kigo kiperereza kuri cathedrale bahajya bafungura hajya nta numwe asohoka nibo bajejwe kwama baniga abantu bafungiwe hajya byamaze kuba decide yuko bicwa abo bantu rero nibabakure ntibashobora gufata abantu babagire ibimashini babagire ibisheze elektrike byo kwica abantu muri etaje niho tuzi uwaciriwe ubwo gupfa bamushyira kuri sheze
murakoze reka hari wundi muri kumwe ngaho iruhande arindiriye kuronka ijambo nawe Leonidas bob ndagaruka kuri ibi bijanye kumbure n'ibiture reka mbanze binabibaze Leonidas nawe kuri ibi by'ibiturire ga Leonidas hari akarorero keza mwigeze kutubwira yuko hafashwe ibitenge by'umuntu akomeye muri bujya gutegetsi ku itegeko rya president Ndayishimiye hari byabandanije canke yasanze abajya ibiturire bakomeye gusumba leta nkuko hari abakunze kubivuga na waca yambara umwambaro usa n'uwabo muce mukumbure mubwira ko mutubwire uko Burundi buri mu bihugu bya mbere birangwa mu biturire ico bakibitera
yego urakoze hariho abantu bamwe bavuze ati mbega bariko baribaza ati mbega ni kubera iki ubu ndakugarika umengo aratekereje mu minsi iheze wumva abantu mengo ya kaze yiruka ngo baba ibitenge ngira murumva ko ata bintu by'ibitenge biheruka gusubira kuvuga ko byafashwe abantu zeye kwibarabara ibijanye n'abapolisi bagira bake biturire kuntu zeye za noti bahora bita ngo z'ibihumbi bibiri mugabo barongeje ngira ngo ararenga n'ibindi hirya no hino murabona ko yasa n'uwakaze gose n'uwakaze none kumenga kariro karaheze ahubwo mengo byarazimye hoba harabaye inama hanyuma ndakugarika ricisha bugufi imbere y'abapolisi bamwe bamwe baramubwira ati ariko none murazimisha haratwembwa mubona gute none mubona kweri umuntu waronse umuhayijana ntamubona yuko yo aterega nta bundi buzima twageseye ko mwanka ko tubaza ikibazo cy'imishahara kongerezwa imishahara ni mureke umuntu ara nyine ahakishije akakishije kuwepo akishije kuwepo yavuyeho sinovuga ngo abibemereye mugabo urumva kuva icyo gihe gushika uyu munsi ngira ngo murazi namwege murayibona yuko ataka kivugwa kuri icyo kindi ubu nagacerere sagacerere ngo ibintu byaraheze nagacerere ibintu ahubwo byaremewe no kuvuga nibibandanye uko byari biri ajya kwari nk'uguhenda abantu kugira ngo abantu babone ko haje intwaro igirigire ikintu ihindure mbone icyo nicyo no babwira rero kubijyanye n'ibikurire nibiki na kugira ngo ibintu guko tukunda kuvuga ibiturire n'ubusanzwe iyo tuvuze ibiturire buguca tujaniranya n'isesagurwa y'ubutunzi bw'igihugu
cyane gose
ibiturire rero kugira ngo bihere nuko ubutegetsi nkuko nabivuze bwa CNDD-FDD ariko by'ukuri ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibikunda nuko ubutegetsi bushasha bwoza butavuye butazanywe na CNDD-FDD iyi tubona ubu bwoza bugahagarika kuko ubutegetsi bw'uyu munsi kugira ngo buhagarike ibyo byo gusesagura amatungo y'igihugu buhagarike ibyo by'ibiturire nuko bwobanza bukavuga buti umviriza umugambwe CNDD-FDD ugiye kubaho nk'iyindi migambwe no kuvuga ubeho ku ntererano z'abanywanyi bawo n'uwo mugambwe byashoboka kubaho ku ntererano z'abanywanyi wabo ntuzokubaka amapermanence nko kurujya murindi ntuzogira iminsi mikuru kururya murindi ntuzogira bijya bikorane kururya murindi uko bijya byose bisaba amafaranga ayo mafaranga avahe ayo mafaranga ava mu masoko ya leta ayo mafaranga ava muri ya mashyirahamwe neva yirirwa aravuga ngo tuzoyareka ngo atembe ngo hanyuma ngo iyo ngo umwana apfuye ngo umuyaya ngo acatahe iwabo yarabivuze aherezaho nyine nukuvuga ko umugwiza atunga novuga ngo w'umugumyabanga musanzwe si umugumyabanga uwo muri CNDD-FDD nibyo abo muri CNDD-FDD babita abagumyabanga ariko birababaje iyo ukoresheje ijambo nk'iryo ryitwa ngo umugumyabanga
ijambo ngo baratwaye ijambo ryiza abarundi
ahatwawe menshi aro ni ukuvuga ko bamuhaye isoko baca bumvikana dufata ati nimba iteni umwambaro w'igisirikare mu Bushinwa uri ku madolari indwi ati uzowushikana ngaha mu Burundi duharuye bose wowushikana ngaha mu Burundi ku madolari nka cumi na uraca wongera ko rero abiri acaba cumi n'abiri ni ukuvuga ngaho abiri yarayo yogira nawe aronke ku inyungu mugabo baca bayishyira nko ku 25 ati rero ayo 13 arenga ko kuri iyo transport no kuri iyo nyungu yawe n'ibiki ayo duca tuyasangira uku gukurikira naka nukumuhako hanyuma n'iki gihimba nacyo ucujana hariya mu mugambi kugira ngo dukore ibikorwa ibi n'ibi none erega niyo migwi ntuzeye Bobo Rugurika ariko aravuga yitwagwa n'abambuye kure Lazaro ubwo buryo yobukura he buva ngaho nyine nukuvuga rero nimba ubwo iyo systeme yo kurongora igihugu ubwo buryo bwo kurongora igihugu ubwo buryo bwo guha amahera umugambwe CNDD-FDD kuronsa amahera umugambwe CNDD-FDD kuronsa amahera integuro z'umugambwe muri ibi nibi na biriya nimba budahindutse nahagira umuntu numwe yibaza ko hari kintu kizohinduka
ariko mu buto muri ivyo ngo n'uburyo bwa president ndayishimiye buramaze kwiyongera kiretse ijya mirima tubona umengo n'ibintu by'ibintu biramaze kwiyongera cyane
biriyongera nyene kandi nziyongere ari nahakura uretse ko ahemba umushahara utari muto akaba afise ntuze ya mahera bita ya intendance hari na cha kigaga bita abi apuyo bonus initiative atauba akontorora ingene bikora harayo mahera yo muri ranse nyema nayo nyene nta usaba raporo hanyuma hariho nubuhinga nawo nyene yatoye bwiza kiza kuri we ariko ni bubi ku gihugu n'ukugwiza ingendo uvuga ngo ngwendo mu gihugu hagati ego umengo no kujya kugendera abanyagihugu ariko abanyagihugu ntibakeneye kumuraba ariko aratamba ingoma cyanke bariko baramutambira icyo bakeneye ko atori inyishu z'ibibazo bafise ni ngendo hanze y'igihugu aho muzomubona ahagiye hose agenda ajanye n'umukenyezi wiwe umengo sinzi ko ari bwa bwe ngo ni vice president w'igihugu ariko ngira ngo ararutanize gukubuhoho
umenga nafite
ibibazo bafise n'ibiro yo bafise n'ibiro kuri president de la republique ntare rushati urumva nibindi no kuvuga nuko yatwara ariko rero nico woce umenya nko kuri bya bintu yavuga ngo warahagaritswe amashira hamwe ariko aja mu by'ubutare burya by'ukuri none ko yabihagaritse amasezerano hakurikiye iki hariko habiki hariko hahinduka iki bamwe mu batubwira yo kumbure mpava mba nka bobo n'umushakashatsi arashaka ararondeza gose jewe hariho rimwe nko ku nkuru imwe nshobora kurondeza ariko kumbure sindabironkera umwanya
ariko nawe amakuru nayo yabutse
harayo mfise nayo ntafise mugabo uwashoboye kugira agace anciriye avuze ati mu bintu umuhisi inkuru nziza yabwiye ndayishimiye kugira murekurire kuba perezida muranyumva neza kuko yari gushobora kubyanka akagumaho kugira ngo yemere kurekura ego yaragondojwe hamwe ariko ashizemo n'ibyiwe yabwiye ndayishimiye ati umviriza rero kandi ndayishimiye ntiyari kwa umviriza rero wewe genda utegekanye itegeko rivuga ko nzoba umuhuza imboneza yama nabijya byose ubivuge mu mugambwe kugira no mu gihugu tubyemeze urumva acaronka ububasha bwo kugira no bwa supremacy mu gihugu ariko kandi kindi yoba yaramubwiye abantu batamenye nuko yamubwiye ati hanyuma rero ucundekera ibintu bijanye na le secteur minier ko ari je natanguye ibijanye n'amasezerano hirya no hino uce ubindekera nzogume ndabibandanya ni ku neza ya systeme neza ntiyari kwanga aho rero nkuru nziza preza nkuru nziza akwiriye neva niho yibutsa ko kandi ati aha hari ikintu cyari cyagumye mu minwe yiwe hategezwa ko hari ibintu bikomeye reka ahubwo rero manze rero nanjye nje kurabayo yakariyo aca rero arabihagarika byose ubu ni nk'uko yoba abwira abayo mashyirahamwe ati ushaka kubandanya niyibwirize murakoze
Bob Rugurika mu minota itanu tubwire kuri ibi bibiri ubu ndaguha itanu kuri ibi bibiri ikibanza cumu ikibanza cumukenyezi wa Evariste Ndayishimiye nico wobuzi kuvyo Ndayishimiye wamaze kuronka kumbure biteye bija mu nzira yuko yibiture canke gusesagura amatungo ya leta iminota 5
bas urakoze ndagerageza kunyarutsa ariko ishora gyanda kugire ibi bibazo by'ubusuma bw'ijya ntwaro by'ubwicanyi je sindi kwinyuma ya meza abiri cyangwa atatu uzosubiruka duha ikiganiro kigira gatatu kuko nibintu ntibihe no naho mankuwe minota 33 cyo beza ariko reka ncagagure reka ndakubwira igituma kuntwaro Ndayishimiye abarundi nibareke kuguma bibaza ngo ngo igihugu kizogogorora ngo n'ukuri ngo twibaza ko kizotera imbere ngo kuko turabona ngo umukuru w'igihugu afite ishaka ntashaka afise icyakora yahisemo uburyo n'amayeri bwo kubajyoshajyosha mu majambo ibyo navyo subwa mbere tubibonye muri bukankundi da uko umwaka utashe uko aronse discours ara nacyo cyajambo ashikiriza abarundi yavuga amajambo asoza ryose cyane abantu bose bumva bati turakize akwi ariko mwarabonye yarinze asengera igihugu kigeze ku ahatemba uno munsi rero burundi zayagisi zahatemba uno munsi Ndayishimiye ariko arakimanukana buhoro 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 hariya mu kinogo reka ndaguha akarorero nta murundi numwe atumvise amaborogo ya Evariste Ndayishimiye avuga ibintu bijanye ngo n'urugomero rw'umuyaga nkuba urugomero rukomeye cyane rwo kumpanda mwese mwarumvise yivugira ati imiliyaridi 54 ati n'ukuri mwibaze ati vrema ati none mwibaza ko leta izovyemera ati abantu ubunyene aca muribuka ingufu yakoresheje abwira umushikiranganje ngo turi kumwe n'umushikiranganje ngo ndategetse ngo ubunyene ngo habe ngo komisiyo ngo iziga ngo imicegeranyo ngo abantu bahanwe ngo amahera ngo asubizwe mu kigega nagira ndababaza ntiyaheda meyidi mwarigeze mwumva iyo komisiyo yarabayeho mwarigeze mwumva abagize iyo komisiyo mwarigeze mwumva icegeranyo iyo komisiyo yatanze mwarigeze mwumva umutegetsi n'umwe yahamagawe n'imbere y'ubutungane cyangwa bati apfuma arengutswa mu mugambi wabo basi bati abantu bagirizwa urugomero za miliyaridi 54 batanguye guhamagarwa hariho n'abahagarishwe mu kazi mwarigeze mubyumva reka ndababwire amakuru y'ukwizera neza cyane jewe nakuye mu bantu nyene bamwegereye mu mugambi barambariye bati ijya dose urumva babivudaho ejo bundi mwarabonye ejo bundi muri cya kiganiro bavuga ngo yaremesha n'abanyamagihugu n'abanyamakuru mwarabonye ko ari umuntu mengo yakibajije mwarabonye ko yaciye ahesha ataravuga ngo bijya ngo twasanze ngo ari ibintu ngo byo kugutwara buhoro buhoro ngo amatoza akagenda buhoro buhoro ngo kuko mwarabonye ko yigo byonye reka rero ndababwize ukuri jewe nemera kandi nabwiwe n'umuntu amwegereye wo mu mugambwe kandi iyi dosiye ayizi yambwiye ati uriya mugambi wo gukora kiriya rugomero iriya baraje mubisanzwe ntaweruhari nta n'uhari ahubwo bagize umugambi wo kujya inoti bari babonye ahantu kuko ngenda babwire ajya amahera n'amahera ya leta bimwe bitandukanye na bimwe muhora mwumva ngo ni banki y'isi yose ngo ni Ubushinwa ngo ni Ubunyaburaya ngo ni bade banki ya Afrika eka ajya amahera yavuye mu kigega cy'igihugu muri Trésor Public alors ajya amahera barumvikana bati nyabuna hari ahantu hajyamye amahera imiliyaridi zishika 50 zinga kandi vraiment il faut que tuyikenura bati reka tuyikenure vraiment abo bantu ngenda babwiza ukuri n'abantu batarenga 6 baca bariyumvira bati reka rero turabe tubikishe mu mugambi wo kuba ku rugomero ibyo navyo rero bica bisaba ko duhamagara umushikiranganji kome ni kome irindi zina ndagiye bati
mani akize
niyo yatwara ministeri ya mine bati tunyarukirize ikintu cy'umugambi hari ahantu urabona ko avuka nibubanza kome ati turabe ingene dusohora inoti iraho ahantu batsa arabikorokera ko arabikora ubwo nyene atarabipresenta barabicisha ko umunsi umwe mu nama shikiranganje hazeta hari kumuhisi nkuru nziza iyo noti bayiharuye eba urumva ndayishimiye yaragiye kuri umugambo kandi ndayishimiye yaragiye mu biro kwa president ari umuyobozi mwishikira ajeje bya gisivili ibyo byose yarabitse inama rero nagenda babwiza ukuri inama yo kugabangana ijya noti zijya miliyari 50 yabereye mu biro kwa ndayishimiye mu ngoro ya CNDD ndayishimiye ari secretary general wa CNDD ayo mahera aravuga bati reka rero twumvikane ngo tuyagabo reka ndababwire hariho ndayishimiye hariho umuntu yitwa Tibia irindi zina giwe ni
Nizigama Gabriel
Niziga yaminota itanu ya Ezekiel
ndaheze rindira gato nukuri birahambaye ibintu Nizigama Gabriel niwe yaserukira president akongera agaserukira Nkurunziza hariho na ministre Kome ujya ministre rero Kome mane yakiza yaraje by'ubutare na gatakaro hariho rero n'intumwa ya Bunyoni yagiye haje hamwe na Ivarisa neza na neza barumvikana imiliyoni 50 barazisohora baravuga bati aya ni tuyikenuze barayagabura ingere bagabuye jesi noja kubesha ngo naka yatwaya naka twaraya ariko icyonzi umushikira ngandi Kome mane yakiza yoba ngo yaciye hahamuka abonye ibyo bifaranga bigira bimugwe ko atarabyiteze baramuhaye imiliyari nyimbari 4 cyangwa 5 urumva acagira ati ebana aya mahera nubwa mbere sinahenze ko nshobora kuronka amahera yoroshya ryoshye nk'aya acarafata ayo mahera agenda yubakamwo inyubakwa z'ubushikirangahanzi urabona umunyagihugu ko apara rubwa ngo ministre ngo honorable umunyagihugu Kome mane yakiza aragenda rubaka inyubakwa arayiha leta aravuga ati jewe kubera gukunda igihugu n'ingene cankunze ndagabiye leta inyubakwa igorofa zigerekeranye yubatse ariko muri ya mahera bagabura y'urugomero y'ibiturire mwarumvise ndayishimiye wenyine ku munsi w'ukwikukira nyimba atari umunsi mukuru w'abakozi ahamagara umushikiranganji Kome wa undi nyene ari muri bya biturire bya 50 miliyari aravuga ati ingo n'ukuri ndagushimire nagenda babwira iki nico gituma sinda guteba kuri byinshi kuko umwanya n'ibyo uragiye nico gituma ijya dosiye nta muntu n'umwe muzigera mwumva ayihaniwe kuko abo yihanirwa bakanaja mu munyororo nabo nyene mvuze ni Bunyoni ni ndayishimiye ni umushikiranganji Kome ni komiseri Tibia urumva aho rero turarangije kuri icyo kibazo hari ikindi kintu giheruka kuba giteye ubwoba iki kintu cyabaye muri banki ya Bankobo abantu ntibabikurikirane mwarabonye bijya bintu ni skandal aho ibanki nkuru ibyo rero nagira ndabicagagure kuko ndazi ko nzoronka umwanya wo kubigaruka ko ahandi ibanki nkuru mwarabonye ikomi nduri boroga ati nyabuna wa muyobozi mukuru w'ibanki Bankobo ibara ryaguye mwafashe igice cy'umutaye wose w'ibanki cy'imiliyari 100 muha umuntu kandi uwo muntu muhaye n'umugabo wawe murumva wibaze bijya bintu abatari bake bose baragiye aho ngo venera akazohera ngo n'umugore ngo barasenywa ibanki abandi baravuga ujyanye mbari ADG adjoint busiku abandi baravuga bati bijya bintu mwarabonye umuntu n'umwe yigeze hano muri bijya bintu kandi ibanki nkuru ivuze kujya mu bizana no kuvuga nico bita alert n'ukuvuga ko ubutunzi bw'igihugu burageramye ajya mahera nagenda babwire murabaza neza ndayishimiye n'umukenyezi wiwe barafite ico babiziko ajya mahera ashobora no kuba atagiye kuvuga bijya Bankobo yasiguye ngo bariko bakora ngo isoko ngo ikomeye ngo y'ibintu ngo by'umutekano ngo by'ubushikanganje bwo kwivura wase n'umutekano bijya byose bishobora kuba atari byo ibyo reka tukireke hariho ibindi bintu ubunyane ntuzaje ukivuga honorable nuba cyane Leonidas tutot aravuze ikintu cy'umugore umukenyezi wa ndayishimiye urumva aho hari ikintu abantu tukumbure twafashe minenere bwabaye ubwa mbere muri kuva Burundi bubaho aho umugabo ashobora gufata agahamagara ku mugaragaro agahamabanga umukenyezi wiwe umugore wiwe akamuhamabanga mu biro iwe muri presidence mwarabonye idecret president ndayishimiye yasohoye mu mwaka uheze mumera daere mu ni hagati mu mwaka mumera ayi ico yise ngo donc itegeko risubiramo fonctionnement ya president de la republique ingene ibiro by'umukuru w'igihugu bikora mu bisanzwe hajya ntacyo yarakeneye guhindura n'ikintu yarazanye gishasha ku ngingo ya 58 aho yashinze ikintu bita ngo l'office de la première dame. L'office de la première dame n'ukuvuga ko yahamagaye umugore we amuha ibiro uretse kumuha ibiro amuha igisata cyo muri presidence yise l'office de la première dame kiri mu ngingo ya 58 y'iryo tegeko. Uno munsi umutambukanye wa Ndayishimiye atonda muri presidence ategeka muri presidence sindiho mu byumva mwarabone aherukira kuja no muri Bene yagiye atwaye abashyiranganje bamuherekeje mu bintagiyemo rero ibyo byose nibikwereka le dysfonctionnement ibintu byo kuhonyanga amategeko ariko bigamije ikintu uti gute jewe narumvise yuko abantu bose uno munsi aba barongoye amabanki azigapnide abarongoye imigambi ikomeye y'ibanki y'isi yose abambaye bamwe mu baseruka ibihugu byabo uno munsi umuntu wese agiye kuraba Ndayishimiye muri presidence murazi ko mukanda Ndayishimiye kubera ko bari muri biriya biro by'iruhande acategeka protocole ati bavuye hariya mubacishe hano none muzi biba bigomba kugenda gute abantu barava kubonana na president w'igihugu bagaca bategekwa guca kuvugana n'umugore wa president umugore agaca babarira bakayaga ku migambi bavuye kuvugana we w'umugore icaca akora n'igiki acafata agatangura kubabwira imigambi yajya ashyira hamwe giwe murazi ko afite fondation zibaga ingene yagiyise iyo fondation rero umugiraneza imbere umugiraneza iyo fondation rero yamukanda Ndayishimiye niyo iriko ikibwira aba bantu baje gufasha leta y'u Burundi igacitangura no kubabwira imigambi afite nuko rero urumva ishyira hamwe rya Ndayishimiye muzosanga ryaranyuje imigambi ya leta n'imfashanyo leta yari ikwiye ibyo byose rero aho rero sindagiye ingene uno munsi mukandayishimiye ariwe ajejwe amaproje akomakomeye niwe atwara aya maproje yo kugaburira abana mu gihugu baba muri primaire byita mu kantine scolaire ibyo bintu nabo byakaba ibyo bintu bitwara
mwanya muzosubira kuduha umwanya Leonidas ahava nkarira avuga ati mbega aho utese sinsoma Leonidas ni
oya n'ukuri oya n'ukuri ahubwo nagira ncishemo gatoya ikiganiro n'ukuri muzogire n'ikindi kandi uzozanye nyene Bobo Rugurika nta kibazo umwanya umuntu abashobora kugira idashikiriza zobishikiriza hanyuma aha murazi ikiyago cisahimwe nta ushobora kubimara
mwe nimwe mungora ku mwanya Bobo we no mukarira wewe
ko numumenyesha makuru nkawe kumbure hariho ukuntu muwa muzi ngene mugera imyanya bwo nanje hariho utubazo mba fiste mu bundi buzima nagira bo ariko banza mubuge
oya vuga kwera Bobo yafashe umwanya munini ncangaruka ku kibazo cyane
oya nta kintu ngira mvuge kuntuze kuri ibyo yaravuze bya ntuze bya banko bu n'ibiki nkuko abivuze koko ntabwo bijanye ni ibyo byo kugura impuzu n'ibiki by'igisoda guko irya societe yakazohera ifise contrat de fidélité imyaka 10 kuva mu 2015 gushika mu 2025 no kuvuga baramaze kumenya amahera babwiwe baramaze ibyo bazana barazi ni bimwe nakubwira nimba ari dolari 7 nimba ari dolari 25 ayo bategerezwa guha umugambwe barayatanze ayo bategerezwa guha neva mbo nari bwabwe neva igisati kiniki umushikiranganzi runaka umuntu uze umunyamabanga mu mugambwe runaka ibiki n'ibiki proje y'umugambwe runaka barayatanze ayandi bariko barayatanga nicyo gituma nkakirya niba buri baba bakunda kuvuga ati ntibakorako ntibashobora kumukora bamukoreko gute kandi bintangaza gusa iyo bihejeje bigafata intera wogira ninini hanyuma nagira ncishemwo aka kanya ndo ntakajye kukuvugira abagumya banga bo muri CNDD-FDD kuko naho tuvuga intwaro ya CNDD-FDD si yabagumya abanga ba CNDD-FDD bose burya hari ibintu bikoregwa iruhande ya uri ngaho ntumenye ibiriko birakoko hari ibintu ubu turiko turavuga abagumya banga bari mu nzego n'ubu batangara ati ibyo nizo biriko birakoko nagira nce ntumana Bobo Rugurika jewe mu mwaka w'2010 narumvise bavuga ko CNDD-FDD yibye amatora kandi narababaye na Bobo Rugurika ngaha yarabivuze aravuga ati CNDD-FDD yaribye amatora narababaye kuva kera babivuga ndababara ndababara haragira igihe mvuga nti jewe mu ntara ya Cankuzo nimba mu 2010 haribwa amatora jewe nzoji ku maradiyo nsaba ikigongwe guko ni jewe navuga rikijana mu ntara ya Cankuzo mu bijanye n'umugambwe CNDD-FDD izo ndabyemana ni mugabo abantu bazombire niho negereye umuntu abantu bo mu migambwe itandukanye ya opposition turi kumwe mugandondera umwe mu bo twababanwa ngirango yari nkuwa kabiri cyangwa nkuwa gatatu nyuma y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo ngira n'ukuri jewe aho mwabonye amatora yibye mu ntara ya Cankuzo jewe menyuwa nciyemwo kandi ndi pre gusaba ikigongwe na Bobo Rugurika ndabimutumye na wazondondereze kumumenyesha makuru sete kwati mugabe icyo gihe uwo muntu uwo mugambwe yarambiye ati mu ntara ya Cankuzo n'ukuri na jewe twojana ku radio no kwemanga ko atabusuma bwabayeyo bw'amatora kwa rero nko mu Cankuzo ndiko ndivugira siniyeza kwarabiri cuya tutazi kumbure kwa handi hari impinyanyuro nagomba kuvugira abagumya banga rero bari muri CNDD-FDD ku butegetsi ngo bari kanure barabe ntibazohave basanga kwe bose bajaniranijwe ari nacyo gituma ndabahamagarira novuga ngo kugira uko twagize cyagihe twavuga tuti harte twaziye mu manda oya reka kugarukana wa mugu ya migwi igumi ikora ibi Bobo Rugurika ariko aravuga igumi ikora ibi turiko turavuga kuko ntacyo tubona kizoba kigiye guhinduka nabo niko kama ndabateye
usigaranye iminota ibiri wawe aho uravuga ati mbega hajye uri kurihuta ufite abatumire nkawo ba wihutira iki uno munsi wongera hari imvo yumvikana izoba ni finale nzoba ngiye kuraba Leonidas mwebwe mukiri mugifite ijambo kumbure naho mwavuze ati nta ibyo byo mufite amakenga ariko harabaguma bagira icyizere ko kumbura ibintu bishobora guhinduka neza mu Burundi bagafatira ku mpanuro zitangwa akaroro ka hafi naka ka Musenyeri nta mwana mweho mubibona gute ukuruta
yego ubuciriwe kwa matemesha aratinda gatota ariko iyo wumvirije Musenyeri nta mwana ariko arahanura urumva ko ahanura nk'umuntu nawe nyene nuko ari umukozi w'Imana sishaka nico gituma sinakunda kuvuga ku bintu bijyanye n'ingene abantu babihebeye Imana mu buryo mu idini cyangwa ririya bavuga kuko kubera kumbure nkaje utudasangiye idini bohava basanga ejo bakabifata ukundi mugabo mvuze nk'umunyepolitike apana nk'umukristo w'umuporotizani Musenyeri ntazonyumve ko navuze nk'umuporo numvise avuga nk'uwihebuye yavuze nk'uwihebuye ku ibyo bintu naho ariko arabivuga bidashoboka kandi muce mwibuka ko yigeze kuvuga wa mugani babikora kosho ati abadede ni mwaramuka ati ndabarahiye ni bimwe bya mugani wabikora kosho nukuvuga ubu bisa nuko yavuga uwiyahura avuga ati ariko nukuri kuko hari ikintu hajya mu mabanga Musenyeri yari yigeze guhanura Perezida Evariste Ndayishimiye kandi Perezida Evariste aracemera nikijanye na barya abantu bari mu gasho batungiwe bavuga ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi yavuze ati aba bantu ntimushobora kubarekura mukaba mugatanga ikigongwe bakarekurwa none ngaha bariko bavundirayo kugira ngo bigende gute muzi ibyabaye muri iki gihugu muzi icyo bazira Afite ni kwere kwa ramu gira sinawe neba na uwe nyini urabiziko na uwe nyini wali mumuna ango mwabu kako nguru zizata kuyeku kukaruka kuri yo manda ni ato gituma na uwe hano umeye noni yako kwanyi yo manda wewe awa hili kubo numba alikore alabi mnemele rati ngiye kubikora genda labu uwa tuma ubumvi shebandiki kete jugu sabiki gongo kandi yara tumye umupadiri aragenda arabumvisha ati andika ikete cyo gusaba ikigongo hariho nabari bameze nk'abagira makenga hariho nuwambajije jewe umwe namubwiye nti andika ningoga ikiza nuko mwova aho hantu ibisigaye muzoraba ingene mwigenza abana b'igihugu muce bugufi mugabo mubanze muve mu gasho mushobore kuza kuraya imiryango yanyu
unyoni ya camwangiye
ayo makete yaranditswe mugabo president Ndayishimiye yaciye aganira n'uwundi mupadiri bariko barasomwa akagwa acamubwira ngo bajya bazovayo ngo nimba ngo nta mwana ngo yemeye kuja kubasurira kuko ngo nta mupucista rusta aruta musenyeri nta mwana ngo niwe yazanye akaguma kasi ndumuje none ga jewe mvuge ngo abahanura ngo bahanure ahantu nabamuhanuye ati ntugende kuvuga ngo ni muryi giturire ngo hanyuma ngo biki n'ibiki ati ngo muzogo tuzokubaka amwamashuri tuzogira gute narigize kubibabwira ibyo byo ntiyaciye abirenga akabikora bari bamuhanuye ati ko perezida w'igihugu cya Tanzania yaje we uri uravuga mu rurimi wumva rw'ikirundi cyangwa rw'ifaransa araza kuba aba interprete ntiyaciye agenda kuvuga ngo Mr. President madame Samia Suluhu ntagire rero uzokwibaza ko amajambo y'uguhanura Evariste Ndayishimiye ari na kimwe azohindura mu kugenda Burundi gutwara
Bob Rugurika hari habarindire ngaha ko ndabaha studio mwigeze kuza ngaha mu gusozera mutanga umudari w'ikimaramare kubera wa mupaso ni yaravundiye mu mpimba ubu muratanga umudari w'umwaka kako yarareko
oya reka oya byo twara yanezerewe ko n'ukuri bikubise agashirega burya nibimaramare igihe kimwe birabaho burya usanga ba mukankuru nziza ba muka Evariste usanga baraho bacaho abakenyezi abavyeyi baravuma rero nk'ico ni kintu kiza kandi twarashima ico geze naranditse naho branche bora gushika kuri Twitter ndashima n'ukuri ko abantu bagize neza kandi mubagize neza urumva harimo ba Bunyoni ba Ndayishimiye ba Eva Angeline ba Denisa urumva bose barabashimiye mugabo nta mudari w'umwaka kano bavuye moya urumva rero nagira akagatoyi vraiment kandi ndahejeje kumbure ariko ni kuri ico kintu Leonidas yaje kuvuga cy'abantu bibaza ngo nje namaze no kubivuga abantu ntibizere ikintu kizohinduka kuri ibu butegetsi bwa CNDD nange ndababwire mwarabonye ko Uburundi baruka gushirwa mu kibanza cya gatandatu ku isi yose mu bihugu bijye biturire Evariste amaze kandi urumva cyasubiye inyuma gusumba aho Burundi yagisize uno munsi Uburundi ni igihugu kigira gatatu ku isi mu cya kabiri ahubwo gikenye ku isi no kuvuga yuko nta mugambi w'iterambere CNDD diri kirazana kubera intumbero ya CNDD urete uno munsi sinza kuvuga vraiment ibintu by'ibintazi ngo bemera canke basenga ico bita les forces maléfiques abyonza kuvuga ko vraiment ntibakenewe ariko nagomba kubabwira yuko mu migambi yabo hariho gutanga ibimazi none wowe umugambi ufise ibi umugambi kandi utegekwa gutanga ibimazi by'abantu wumva ubwicanyi buzohagarara gute mu migambi yabo hariho ibintu byo gukenesha abanyagihugu kubashyira mu bukene bumwe bugokora nyimbara makara bugata none nyimbara ko bagira bati niho tuzotwara igihugu cy'abantu nikora atawujyogora bamwe tuzohagakate bamwe tuzoshira umuceri utetse rero ivyo ntibitege ko ejo bazobona imigambi y'iterambere uno munsi reka ndababwira Ndayishimiye amaze iminsi akoranya ugwaruka ababwira ngo ibintu bya forum ngo des entrepreneurs des jeunes bijya bintu n'ikinyoma giteye ubwoba kuko n'amahera imiliyaridi 60 bagomba baheruka huko guha ishira hamwe ry'umukobwa wiwe umwana wandayishimye sitwa umukobwa cyangwa umuhungu hari umwana afite ishira hamwe ngo by'ibintu ngo byo guteza imbere urwaruka ayo mahera niyo basaka kubaremeka n'umujyango ndayishimye uto yatwara byitwa ngo bari muri Encadrement des Jeunes ariko rero ndangize kuri ico kintu rero nitaza ravuze ikintu cyiza cingene yumvise mu majambo ya nta mwana harimo umengo kwihegura nivyo eje bavuga butumwa bajya bakoze ibimana ba urana bungere ba ekleziya twese turabubaha ijambo yabo n'ukuri n'ijambo ryari rikwiye kubakwa ahubwo no munsi ikimbabaza jewe nabo bapadiri bariko barigira imbonera kure kubona no munsi muri ekleziya dushobora kuronka abapadiri b'imbonera kure baza ngaho bagasasira indava umubeshi bakabwira abantu ngo u Burundi bwarahiriwe ngo bufite indongozi zemera Imana ngo bufise ngo ivyo bintu sivyo nibihagarare nta gihugu cemera Imana cica abana bacu nta gihugu cemera Imana gikenesha kigasondesha abana bacu nkana urazi amafaranga y'iterambere yirigwa araza ngawe Burundi uno munsi reka ndababwire bariko barakoma amashyi kugira amakungu asubira agarukane utwo dufaranga muzi ko ari ukubera iki no kubera ko amafaranga mu gihugu mu bisanzwe kirya gihugu no munsi kiri donke ahatemba amabanki yose hajya banki nkuru y'igihugu iyafitiye amafaranga y'umurengera amafaranga y'umurengera muri bijya mu mva bya tezo ntuze reka ndababwire ndabara